Kizota alikuwa left corner, kini Kobelo alikuwa blue corner. Mabao try winning round the time. Referee Kali Ipodo Nasuru, jaji namba moja Basta, jaji namba mbili Pepe Dava, jaji namba tatu Stiven Matata.
Ya pili sekunde ya 20 ni red corner Muhsini